Wonder how, I wonder why. Every day you tell me that blue sky and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. La. La da 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 da